chengwevi Ojulana ika usiku waidi Ndamurani ikila na emiadi Yenaibu mbujozi shuhudi Yesa hangu na webo zijo wahadi Nsuona yeti huyo utahadi Nepaha weti huichihari
Shalom.